koe nei tētahi o ngā kamupene whai mana nui, i te ao tāpoe o Aotearoa. Engari koe nei hoki pea te terenga whakamutunga o te shot over jet mo te wāne.
300 kaimahi in Ngāi Tourism will, their roles will be disestablished.
Ko tā Ngāi Tahu Tourism, he tuku i te 11 o ana pakihi, kia noho tārewa. Ko ētahi o ewa pakihi, ko Shot Over Jet, ko Hooker Falls Jet, ko Dark Sky Project, ko Franz Josef Glacier Guides, ko Franz Josef Hotpools, ko Vantage Helicopters, ko Guided Walks New Zealand, ko Agridome, ko Rainbow Springs and Dark River Adventures, me, the All Blacks Experience Project. Hei tā Mike Pōhio, ko te aronga nui ināianei, ko arātau kaimahi.
We will continue to pay our and meet all of our good employer obligations with payment, with providing support services. In terms of kaimahi is extended to their whānau. We are engaging wherever we can to try and help in the re-employment.
E toru te kaimāiwa ngā tāngata, ka whai tūranga tonu, hei kaimahi. Mai te rahinga o te 348 tāngata, me te aha, e hara hoki i te mea, koe nei noi ho te wāhanga ka mimiti haere, i roto i te tau e tū mai nei. Ko te wāri o te huamoni a Ngāi Tahu Tourism, i te rātau, ko te waru, ira iwa, miriona tāra, e matapai tiana, kā ngaro te 3 miriona tāra, hei roto i te tau e tū nei, i te hekenga nui, o te puna pūtea. Tēnei rāhui whakamohoa o te motu.
The only potential income is from our helicopters, which are there and able to provide search and rescue and civil defence emergency type work. But with that exception, all other income has gone to zero, and that is expected to continue for quite some time.
Mai ngā kamupene tāpoi katoa te motu whānui, ko pāngia kinotia nei e ngā āhuatanga ki te mate huaketo, ia pirimia Jacinda Ardern, ētahi kupu akiaki.
Do encourage those who are working in tourism to start making those assessments of how dependent their business is on overseas travel, because we will not have open borders for the rest of the world for a long time to come.
We will be there and we will open as soon as it is safe and as soon as it makes sense to do so. So we will be driven in the first instance by safety of our kaimahi and safety of our customers.
Ko tā Ngāi Tahu Holdings, he arotaki anō hoki i ana pakihi, hei te pito o te tau. Tāwhiriruru, Tahu News.